Mwaraja masure yisumbu ye ukawawifuza kuja kuyabanda nilizi urayi, Canada, Chine, Ubwongereza na handi kwisi hatanduka kumbere kigo Campus Mall.
Kuri uyu wa 2022 mu nyonyo mwaka wa 2022 ikigo kijeje iterambere ry'amahinguriro mu karere k'ibiyaga binini CDE cyatunganije ihwaniro ry'ugwaruka ku civugo kivuga kiti mbe abanyafrika bo bararemewe kwitunganiriza imigambi yabo. Aimable Manirakiza Kirongoye yavuze ko batumye ko muri iryo koraniro abahinga bava mu bihugu bitandukanye kugira ngo barabire hamwe ukunge n'ibindi bihugu byagiye biratera imbere.
Nabahinga bava mu bihugu hirya no hino, harabavuye mu gihugu cya Maroc, haravuye muri Leta Zunze Amerika, n'undi yavuye muri Kenya, ariko aho bose kwari ukwerekana mbega mu bindi bihugu kwiyunganya kugwaruka kwifashe gute mbe bo babishoboye babigenjeje gute kugira ngo bagere ku murindi w'iterambere n'ugwaruka wiyunganya nk'abanyamitahe bato bato bo bagenjeje gute ko bo bafise ibibazo cyangwa baci mu bibazo n'ivyo Burundi mbe bo babigenjeje gute kugira ngo babivemwo n'ugwaruka kwiyunganya cyangwa amareta yabo yakoze kugira ngo ugwaruka ariko n'iyunganya cyangwa kwiyunganya muri ibyo bihugu yabigenjeje gute. Niyo rero intumbero twashoboye gutunganya rino hwaniro.
Manirakiza asaba ugwaruka gukura amaboko mu mpuzu rugakora nubwo hasanzwe hari inzitizi zirohanze.
Murakoze cyane ugwaruka. Icyo turuhamagarira ni uko ugokura amaboko mu mpuzu, hariho n'ivyo ibibazo bihari, hariho intamba myizi hari, ivyo nazo twabonye ukuntu bigomba kuvaho, ariko kandi twabonye n'uruhara rw'ugwaruka mu gukuraho mu ibibazo usanga duhura navyo ku munsi ku munsi aho duherereye. Irugwaruka nuko gomenya yuko inyishi y'ibazo byago ruri mu maboko yago, kandi naho hariho inziti zitandukanye nuko abantu bagomba kumva yuko bateza guhagararira agateka kabo, bagahagararira ivyiyumviro byabo byo kwiteza imbere, kuko nta kidashoboka. Twabonye yuko mu bindi bihugu byarashobotse kugwaruka rushobora gukura amako mu mpuzu, bishoboka yuko ibihugu bishobora korohereza ugwaruka wiyunganya. Turabona yuko nabo nyene byageze neza baraheza barabigenza.
Tubamenyeshe ko Didas Ngendakumana umuyobozi mukuru w'ikigo kigeze iterambere ry'igihugu ADEB ariko yishyura ku bibazo bitandukanye byo bari bitavye iryo koraniro, yamenyesheje ko hagiye guhinyanyurwa amategeko kugira ngo horeze ugwaruka mu guhishingira imitahe.